abanye bayafika abanye bayahamba abanye bayafisha abanye bayazala hey. Ngoba ukufa kuvele kufika ungazi uze ukhohle ukhumbule sekuseduze kwakho hey. Umhlaba uzosigwinya sonke leyivala one by one umndeni ihlobo nabangani hey. Ithombe ziyophenduka idust hey. Ngisho neyibongo ziyophenduka umlando hey. Ngiyobe ngedwa nami ethuneni lami ngithwele izono zami ngedwa nami ethuneni lami I pray kufika lolo suku sengikhulile sekunabazukulu nami sekunekhaya lami hey. Witness life through my parents' eyes hey. Ngenze lokho kwenziwa idayima lami hey. Ngenze ushintshe empilweni zabantu nami contribute make history while I'm still alive. Entire life searching for the truth when the truth is after it all siyazi impendulo hey namhlanje omunye kusasa kusangaba nguwe hey lento iyathusa ngoba kukho kuyivimba usuthwele umhlabathi ngesifuko okhile nabo beqiba memories fading away new generation rising hey what lies ahead we can never predict we headed the same place where the poor are rich I've lost some people who were close to me iminyaka ihambile I know that they're just coming for me hey. Before I die, let me share my story. Cause every day I hear my mom praying for me. But there's evil around me, I know I'm a sinner. Hey, I never pray, even no mangzima. Hey, and these days it's hard to believe. But I believe that there's someone watching over me.
You were 10 BC.